yakututte nazukuse nkironga sikulaba baby wo akunonya takulaba omuliri wo bukunonya tebukulaba mbulira baby olubadde mbulira
Sitting on the